Molweni wethuna. Namkelekile ku S11 ngesixhosa. Namhlanje ke sibona uElizabeth Thabogale emhle onwabile ebuzwa intombi yakhe uLizo kokuba uyaphi na. Uthi ke unina ufuna umsebenzi wokuba yiprincipal eMogobonga. Ayopolisha abantwana bakhona ukwenzela bathi befika kwa grade 8 bangafani no Paxton. And ufuna ukusebenza unyaka for ukuthi azokwazi ufumana ipensions zakhe since ebecetyiswe kumalibani. Ulize umbuze ke interior designer le ibizofika bayilindileyo wathi mamake uzoba hoya wena. Ebenwabile ke shame kakhulu enala walk ye payday. Sibona ke nakumahoho akayekango uzama ukwehlisa umoya nge-application yokuba ngu-principal. Kubo bonke aba-applyileyo uyazama, especially ku-Evelyn uthi akufanelanga apply ngoba la position izoba ne-stress kakhulu for yena. Uzodinga ilakhi eninzi ngenxa yoxinzelelo ngokwasengqondweni. U-Evelyn ke uthi ebecinga uba uright nje yena and wenza kakuhle kabona into irongo ngaye. Umahoho uthi baninzi abantu abagacele esi sikhundle and akuzuba lula for wena. Kwaye i-department iza kwenza i-background check kubo bonke aba-applyayo and bazongena nzulu bejonga yonke into. U-Evelyn uthi ke akaqondi ukuba uyaphi nale ncoko makacacise. Umahoho uthi bazokwazi ngomyeni wakhe owayemhlukumeza nangesijolo sakhe no-wallet. And yonke loo nto ingambuyisela emva, akasijinge i-stress sale post. Ngapha sibona umeki emhle uyaglowa usisi onesmile wonwabile. Bayavana nomapitsi bade bayakhuphana for i-massage. Ngemali ke umapitsi ayiphiwe ngutibus ethi makazispoil. Uthabogale ke usekepsis nomntu omxelela iindaba ezimbi zoba akazumthatha for umsebenzi and akamniki nethemba kuba uthi ngeke athathwe ndawo ngenxa yento eyenzekileyo eTef High. Uye waphoxeka ke ethi angaze ambizile loo nto na. Uthi ke usisi lo behleli naye ibikukumhlonipha into eyenze uba ambizele eCapsis. Uthe esahleli ke kwafika umeki obempha amazwi okumomeleza ethi abantu bayazenza i-mistakes and bafunde kuzo bazilungise njengaye ngoba naye ufunde izinto ne-mistakes zakhe uzifunde esejele. Ethi kuyamcela into yoba makaye eTef High ayolungisa izinto angashiyi nyekenyeke injiya iTef High. Wabe sehamba ke umeki. Qi u-Alpheus naye xolisa ngokumehleleyo. Yeyi wadikwa ngokuprincipal ethi ukhathele ngokwabasuri. U-Alpheus ke uthi noba kwenzekani principal ungamvumeli uMahoha uzosixova asigqibe sasikolo tu. Uthabogale ke uvele wambuza ukuba kanene imemori yakho seyabuya na. U-Alpheus ke uvele wanentloni waqalaza nje engazi uba makathini. Nanko ke uMahoha efika kwi-ofisi kamanaka uManaka ubhizi uya-aplaya for le post kaprincipal. UMahoha naye umthela amanzi uManaka ngelithi u-week kwaye akayiyona i-competition kuye. Kwa uprincipal uThabogale uyamazi ngoba nanku ethe u-Evelyn maka-apply. Uya washiyeka ephoxekileke uManaka cause becinga uba ungakwisayidi lakhe uprincipal. Akonwabe ke umeki u-excited nangedate yakhe nomapitsi noLetu uzozombona and be-right kwabona noJohn banayo nencoko ngoku. Batya etafuleni enye bobabini kuphela sikhumbule abantu bebengabhekani. UManaka ke ukwaprincipal uzombalisela ngokuthethwe nguMahoha uba uThabogale uququzela u-Evelyn abe nguprincipal cause ebecimba yena ungakwicala lakhe. Uye wathi ke uThabogale ewe ungakwicala lakhe kodwa angamthathi kakubi ungutishala alright but ukuba nguprincipal noko eTef High ngeke alunge. Uthe ke uManaka noko ebemthembele uprincipal. UThabogale umbuzile ke yena uba u-Evelyn wena awumboni na njengomntu ongangu-principal o-right for iTef High. kwamahohwa kufika uEvelyn obeqhele ungena ke atye izikhonza aphunge iti namhlanje akahlale nokungena eminyango uthi uzomxelela nje ubrothers ukuba uya apply abezixelela ke uba uzothi akazi uapply ngenxa yezinto bemxelele zona e-staff room. U-Evelyn utheke angake alingacinga uba uzompulisha njengoprincipal uJabogale. Akamothusi kudala wothuswa yena wamshiya eme apho ke. I think uzobuya uJabogale mna azogqibezela unyaka wakhe after that ke phinde kwenziwe i-application. Qala siqhubeke silike, siphinde subscribe inkosi.